Okay, shuthi kushoda isikole esikoleni kahle kahle empilweni othisha bangempela basemphakathini nasemadlahleni sabona mamkhizi bususwile ingane yamashezi yenzene ayibo mhlangana nabi kade angitshela indaba yalo sikhotheni maqedla athi jab ngewindi ufuna ukubona kwenzakalani kamakhelwane egcekeni intatheli zendawo sifuna icontent ezohleba ngayo esontweni lashisho laqhamuka iveni solanda umxolisa ngithi ubhokoda uthisha umthembu ngomese bangiyithekene esikoleni ey mina ngiyazi le nto mhlawumbe kuzofanele ngene ngereport kamama iyangichasa nakameshent ngoba nifasa yonke inhlobo yedamu kodwa esikoleni ngicele ithupha ngithole 2% ngingagigasi ngicwele isebenze engingasebenzi unozenza abaholwa ingabhelile inyanga ngintshela ivale ey bafethi nginichweza ngoba umnotho usey'ncwadini mhlawumbe kuzofanele nithi shwi ngala ey'khindini neke usiphazamisa abasalungisizwe ufelix m nomcebo dlamini
Yeah. La bafunda beze esikoleni bengazi bazokwenza nini yeah. Ngithi lalikaza balichithayo lothisha esikoleni kwenzekeni Ngabe zolala edleni ingane zikathisha uselele emshiyeni oh. Ake baphucwe
Umzamo da storytell imbongo akusiso mahlahla oba ngikhuluma lento angihleki Yabona labafundi abafike ezikoleni bakhohle ufaka ulwazi emakhanda bahlomela ama exam ukuze makufike iphepha basigwazela ibhece kepha bona abakhumbula ufaka ikhali kobhaka abahlomela othisha ngithi mina baphuca amashilingi khani baphonse emajele ukuze lo mkhumbu ungasaqhubeki yabona ngoba kuyiqiniso ukuthi umfundi bese egcina amalungelo ekhanda wenza noli kanjani akakhuzeki ingakho lo dlobongela babungadlangele kangaka ngohulumeni obandlululo khacacaka kulezi ngane idudu amalungelo ingakho ngithi mina baphuca amashilingi khani banikwa amaprizini abo ukuze lo mkhumbu ungasaqhubeki ungasaqhubeki
Yeah. La bafunda beze esikoleni bengazi bazokwenza nini yeah. Ngithi lalikaza balichithayo lothisha esikoleni kwenzekeni Ngabe zolala edleni ingane zikathisha uselele emshiyeni oh. Ake baphucwe
Cela ningiboleke ikhandlela ngibone ngathi sibase sekuthatha le-Afrika lacisha Abafundi banamhlanje sebekwazi ukukhipha igasi kothisha Kodwa umthetho wona uyabavuna ufuna ukubaphanisha Ngathuka ngacishe ngoma ngizwa kuthi uthisha ucele bamcala ngocelemba wacisha Kwazwakala ngomfundisi esethuthula othulini umlotha emlotheni Wathi ukhuza ingane kade iphethe isikhala ephaketheni Kodwa yazi ukusenkantolo bagcina betheni Bathi i-under age ayiphume kwesolo mzali besukela inkosi balanga kasikhotheni Kanti ngala malungelo thina sasitheni Mhlawumbe manje sekuyisikhathi uthi njengomphakathi nabazali sike sikhetheni Mayisisi ingane esikoleni siyofuna abaholi noma siyise enkambeni abosikhotheni
Yeah. La bafunda beze esikoleni bengazi bazokwenza nini yeah. Ngithi lalikaza balichithayo lothisha esikoleni kwenzekeni Ngabe zolala edleni ingane zikathisha uselele emshiyeni oh. Ake baphucwe yeah. La bafunda beze esikoleni bengazi bazokwenza nini yeah. Ngithi lalikaza balichithayo lothisha esikoleni kwenzekeni Ngabe zolala edleni ingane zikathisha uselele emshiyeni oh. Ake baphucwe yeah.